Naku mntana uyalila. Unina akakho.
Nilonke listi
off. Okay. So ndiyafuna ke ebuti khawuza manikhale ngikhangela banza ufumana abantu abo.
Niyeke stu.
Mhlobo. Hello. Ebuti u right?
Kodla bude zakhonda umntana kwa.
Ifondeni sinengxaka apha.
Hawe man.
Naku mntana akho ushika yedwa unina akakho.
Hayi kanti ka mnyama kamteke ke. Yo, zizelise man, phela nomani. Yo, yonana, sasa.
I'm going to go to the house.
Othi ncumani botata xa
nideketise
awunoteketisa
umntana ungonyamile uthembele into obuzamana ukuthi mamtshawe ntoni ncuma xa uteketisa umntana akandikhangela umjita ugqibela hlobo hallo
butbatkobuti nimantethi sema o yini tanam thulatana o tanam o Oh, then I'm in the second of one is in the politics. Girls, you're a little bit. Mama, get Cocano, Kumani. You in that you can do a little lash. You good in the moment. You're gonna put to the Lakana, the Kanokan, the Telegram. You're going to be a little bit.